Sanibonani, welcome back to my channel, guys. Welcome back to Mkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu you guys for coming. Thank you so much for tuning into the video. So ungakhohlwa ukusubscribe, mangaba ukusubscribe, you like your video, u share video as well. And ngiyabonga kakhulu you guys. Xolisa kakhulu futhi ngiphinde nginyamalala you guys iziningi izinto ezisuke sisihlanganisa empilweni, kuningi you guys are when it comes to impilo nje per se. Okay, so yeah man, you guys, kule video ke ngizothanda sikhulumeni ngodaba lokuba upheni benomakhazi guys ukuthiwa ke abasabhekani emehlweni abasaboni ngaso linye. I'm like, when I saw this, I was like, okay, umakhazi nobabupheniphen abasezwani, and for what? Ukuthi nje khona guys kuyinto ejwayelekile ukuthi abagcwele basebenze bonke jikijiki, abasasebenzi bonke basezwani, mhlawumbe sekuba ngeyimali or sekuba ngesomething, you know. Khona kukhona, but when I saw this one ukuthi ngathi omunye ngoba uka-ANC omunye uka-MK party, I'm like, really, do they have to have differences because of that? Angazi guys, it's so stupid when it comes to me. I'm like, ngeke sibange sisebenzisane bese sibange ukuthi wena uka-MK party mina ngika-ANC ayisebenzi. For me nje it's something so stupid guys, but when I look at it, it's like Bobo Phenipen is trying by all means to reach out to umakhazi, and umakhazi is ignoring ubabo Phenipen. Mhlambe yena uzokuthatha ukuthi ngoba umakhazi uzelika-ANC yena saka-MK party, mhlambe that's not the reason, mhlambe ikhona enye i-reason. Angazi guys, libonile lolu daba somewhere lapha na guys, lezi bekhuluma ukuthi abaculi boduma basabhekani. So ngabe kunesithombe sikaba Phenipen, so I was just curious ukuthi akasabhekani nobani, ubani lo angasaboniso ngaso linye naye, because yeah, khona ke kukhona you guys, but asikwazi ukuba ngepolitics when it comes to these things you guys. Nje ukuthi when we lay okay, asisebenza, I mean singabaculi siyacula thina, ungaba kweyakho iparty nami ngibeke yami iparty, bese siyahlangana siyenza umculo nje. I mean ikhona into kumele sixabanise lapho, I do not know you guys. So I was like, bebasebenze bonke kahle you guys, iculo lelana likaba uphenipheni benomakhazi elidimila landu be, that is the my most favorite song. You know, if you know me, you know that I am a makhazi fan, so ngiyawathanda amaculo kamakhazi wonke. So lela cule noba uphenipheni, it was just something else. So then abasazwani after working together so well because I was like, yabona kungabaculi bazokudisappoint you guys, they must always fight for ezinye izinto nje. For me I'm like, really? But it's kind of this thing kuba yimali, you know. In this case you guys, ke kuthiwa ke izihlabani zabaculi baseLimpopo ebezingamade nolimo untibuzanye makhazi ralibona no Eric Phaphapheni-ke ngobani seziyinkuku nempaka. So isolezo lithola ukuthi laba baqhathwe ukuthi uPhenipheni ulaxaze i-ANC wayojoyina i-MK party ekubeni umakhazi yena usasele ku-ANC. You know when I saw this, I was like, yini manje kumele baxabanise lapha you guys? Hayi you guys, like nje for me nje I'm like, hayi come on man, ake nisebenze nonke nenze umculo nje nijabulise abalandeli, and politics ukuthi wena ungale mina ngingale, like really? But anyways you guys, indlela abasebenzana ngayo ke laba bagcwele baze baqopha ngokuhlanganyela unqambodo lengoma yokujuxuza igazi, isihloko sayo sithi Milando Be, okuyiculo elitholakala kwi-album kamakhazi yango-2021 ethi African Queen. So ekhuluma ke kwi-Marcelo Simon Show, uPhaphapheni uthi akazi ukuthi ubangeni nomakhazi ngoba uvele waziba izincingo zakhe. Kuthiwa ke uthi umakhazi akasaziphendule iy'ncingo zami, angazi ukuthi ngimone ngani ngoba ngikwenze konke. So uthe ke uyike wamfonela wangamthola, waze wathinta ke umsizi wakhe, kodwa I think that talking about umanager, kodwa wathi uzobuyela kuye ukuthi usangena esteji. Eqhuba uPhaphapheni uthe ubuye wamfonela kodwa umakhazi wazenza omunye umuntu. Imagine ufonele umuntu apretend angathi someone else, apretend angathi nje you called the wrong number, but ivoice yayizwa ukuthi uye lo muntu lo we, hayi kuningi. Uthe umtshelile ukuthi uyeza ukuthi ukhuluma naye ngqo, kushuthi uPhaphapheni mafonele umakhazi ushilo ukuthi makhazi nyazi ukuthi nguwe, ngiyakuzwa. I mean voice kamakhazi ubani ka recognize. So uPhaphapheni uthe kumphatha kabuhlungu ukungakwazi ukuxhumana nomakhazi ngoba ke unezinhlelo ezinkulu zokuthi babuye baqophe elinye inoni, ngoba uMilando Be bayithande kakhulu abantu. So uthi angisiyi umuntu ogxeka abanye abantu ukuthi ngathi mina umakhazi uyiloku naloku, ngabe ngenza ubulima. Usedumile umakhazi, engikucela kuye nje ukuba akakhethe abantu azosebenzisana nabo. uPhaphapheni uthe okwenziwa umakhazi kuye akukuhle ngoba kusasa uzomdinga. Ofishi nami ngicabanga kanjalo, why is he doing that, Mara? uthe useze wathatha ke isinqumo sokwenza enye ingoma engenalo izwi likaMakhathi ngoba ke uyambalekela uma kwenzeka sihlangana emcimbini uyodwa uyangena uzocula ngimise ngoba lena sekuyingoma yami ngedwa esephethe babapheni uthe ke akananga noMakhathi ngoba uyamthanda futhi uyazi ukuthi ayikho ingoma edlula lena abayiqophe ndawonye ethi Milandu be so imizamo yokuthola ukuphawula kaMakhathi ukuze ukuthi ayiphumelela kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela ke so angazi kuthiwa uhluleke nje esethunyelelwa ke imiyalezo owangayiphendula. I do not know you guys ukuthi usolele. Mhlambe uzocabanga ukuthi ngoba yena ulaqhazi ANC wayaka MK party. Mhlambe for uMakhathi side is not really that. Mhlambe kukhona nje udade angakuthandile. I mean, bebesebenza bonke kahle you guys abantu bebathandile kakhulu. Iculo labo lele ethi Miranda Bab was just something else you guys abantu besilithande kakhulu and lisebenze kahle kakhulu. And mangithi ngiyamamela story ingathi ubabapheni yena ubesazi seliqhubeka sebenzeni udade uMakhathi ke yena njengoba esemziba angazi you guys since bekuthi useyikwelodini mhlawumbe ube expect uPapapheni uzomsiza wangamsiza wabona ukuthi ah lo akanandaba nami like what's the reason it can't be because we now mina ngiye ngale wena wasala ngale like that's a stupid reason you know what I mean so angazi you guys kuthiwa ke abasabonani ngasolinye ke uMakhathi benoba baPheni kade besebenza bonke ndawonye kukuhle kanje you guys sincoma kukuhle when it comes to these two Limpopo artists uPapapheni noMakhathi so ke I do not know why uGirl is ignoring uPapapheni because nguyena ongathi ubalekela uPapapheni uPapapheni trying to reach out to uGirl ngathi akaseko interested I wonder, man, but that's a story, you guys. That is the story I guys kwenzekeni, you guys. Thank you so much for watching this video. Yeah, man, ungakhohlwa ukuthi like, subscribe, share. Bese siyabonana njalo futhi kwenye video elandelayo. Bye.